Chuti yangu wakunzi wa BTV nda wala mkijenu mga dawa ikaze mkigane yo BTV score. Nchia ikane kwa shiriza ama kuru ingino. Huko mimenye ni kwa shiriza ama kuru ingino vugwa hali waki. Kambere na ya vugwa umakumu. Huko mimenye ni ilero mwrazi wa kandide ni mdikuwa na mkuru tajiriki. Mwana msaidi.
Mwana chane kwa shiriza. Na kabuunda shimimana singe
kena.
Ya genze ni edu atuwa na mza lapira. Atuwa jiko atuwa di bitanga za bilisha.
Nuko naje bimeze neza kandi niyoze ko nari kwa ba BTV bari kwa ragira umugoro wa mwiza mu babo no mu byabo makuru twafitiye rero nuko mu ndwi iheze niki mushira nandi mushasha ajenjwe ibyinyi no gukora n'ico kama yarahuye n'abarongoye amashira amatandukanye n'inkino mu Burundi abarongoza
karate y'indogo
bona bani ubezo wacu yari yahishiye yaza kugira ngo byagenze n'ibyavugiwe hanyuma muri ya ntumbero y'ukwe y'ubu Wazi kwa chabu nekela wakini wenshi, hanyuma nimi gudia ifasha kuitegu. Nuko. Hanyuma mubijanya na hengbane na wabara kinye, mchori tatu unwa huze tiye, wakarari wa yise, tu unwa tole esperanse. Ahotu wa wonye, awa tama, awa wakina. Mu makuru kandi avugwa hano iwacu turazagura kwa kandi kuzindi nkino za basket zabaye basket nabo nyine baragize tournoi de vete ruvuga inkino zitangurira
ihiganwa nyinzina
turaza kubabwira ingende zagenze nemeje kubivuga niki mu ntanga marara nuko umushikiranganji mushasha ajejwe ingwaruka inkino n'imico kama mbere n'akarere ka Afrika y'Ubuseruko yarahuye n'abasanzwe barongoye amashyira hamwe y'inkino batandukanye inkino zose zikinwa mu Burundi yarashoboye guhura rero n'abasanzwe bazirongoye kugira ngo harimo kubidondora kumenyana n'ibindi mugenzi wacu rero Bizimana Joseph yari yahishikiye akaba ariwe yaduteguriye iyo nkuru
kwidondorana no kurabira hamwe ico kugwa kugira ngo igisata c'inkino n'imico kamaga iterembere mu Burundi nibyo byatumye umushikiranganje mushasha wongera gi Burundi mu kare ka Afrika y'Ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama izake nibigira agirana inama kuri uyu wa kane n'abarongo bisata bitandukanye by'inkino n'imico kama umushikiranganje akaba yamenyesheje ko azoba mahafi mu bikorwa bajeje kugira ngo igisata c'inkino n'imico kama giterembere mu gusumba uko tubibona ubu bamwe mu barongo amafederasiyo y'inkino baraganiye na BTV barashimwe umubonano bakizera ko ingorane zimwe zimwe bari bafise zigiye guterwa umuti
ba bikuru bikuru twayaze kwa kwidondorana kumenyana hanyuma akatubarira bimwe muri bimwe bimwe agiye ingene tuzokorana ko ari umukeneye yogira yomenya aha musanga nukugira umenye ugiye kuraba uwariwe twamenyanye hanyuma twongera turamutura nk'ingorane zimwe zimwe dusanzwe dufise mu mafederasiyo atandukanye
ikintu gikomeye cyambe twaganiye nuko twomenyana akamenya abagize inkino abakora iby'inkino mu Burundi ingenera bikora niba bitunganije ikijambe twoshima nuko yaduhaye umubonano tukaganira umwe wese akamubwira icyo yifuza nawe akatubwira icyo yifuza mu kintu cyambereje no kuramwe nuko yavuze ati twisuzume turabaho tugejeje ama dukore ku buryo dutera tuje imbere
cyo tumwiteze ko nuko atuba hafi yatweretse ko agiye kutuba hafi ni hakija muri ubwo bushikiranganje akira tudutuma ko cyo cyambere cyoco turakimushimiye ko agiye kutuba hafi abandanyira tuba hafi kujya abantu bakora basenyera ku mugozi umwe icyo cyo turakimwizeye ko hanyuma nibyo muri judo turafise ingorane no kwita specific zacu nazo twadimushikirije aratubwira ati ibyo bibazo byanyu ndabizi kandi ngiye kwitorera umuti
mu minsi iza dushobora kwinkina dushobora gutera imbere cyane kuko harya umuntu akomere ko muganira iyo muyaze ntimwegeramo buri kintu muhuriza ko n'umuntu gitandukanye nuko kuba twahorana ikiyago ntibakiduha n'uwo mwanya tugiranye gucya ntibanamenya ati ninde twara federasiyo nizihe ntibanazibeshi ntibazimenyamwo ntibazimenya n'amazina yazo tuce twaciye biduha icizere yuko tugiye gukorana neza kandi tugiye gutera imbere natwebwe rusanzwe n'urukino rwari rukiri mu ntango rutarakomera cyane turabona ko mu minsi iza ku ma invitation dufise turese icyo kiza cyabiciyemwo hamwe cyo gabanuka turabona yuko dushobora gusohoka nk'abandi natwe tukaronka tukaja ku rutonde rw'isi yose bakamenya ati Uburundi bugira aka naho twogira ke kugiharuro kirenze nka twavuga ati mu baharugwa aho tugeza ubumenyi igihugu cy'u Burundi kiri ngaha
eko nuko rero tukiri mu by'inkino turabe ibivugwa naho muri basket nikere nayo vuze mu ntanga marara muri quartier ya Jabe harakunze gutunganywa inkino bakunze kubivuga mu France mu myaka tremaje de jeune nukugira ngo ugwaruka buba ruri mu buruhuko baronka icyo bakoze umwanya bakina nikiri inkuru nziza cyane igikorwa cyiza cyane
ni igikorwa cyiza cyane prospere ngo twabivuze icambere kirafasha abana kutajya mu ngeso zitandukanye ko turabizi mu buruhuko benshi nabo basize bakora amarigara atari meza ibintu nk'ibyo kindi naco biranatuma babana bafise impano yo gukina imigwi isanzwe ikomeye ibabonera hafi ko musaba bakabarokrita bakaje gukina iyo migwi ugasanga ariko baritegurira kazoza keza
yego hari umusore rero yitwa Abdalla niwe yamayazitunganije zijya nkino igihe cyose nko muri uno mwaka ngira yatunganije inshuro zitatu
zose
niki kandi nta buryo bafise mugabo kubona abantu biha bafise uwo mutima wo kwegeranya urwaruka yarakwiye gufatwa mu rugo
navuge neza yuko igihe n'ikiyo nicagera umusaruro azobona ubunye ndabizi hari abantu bariko baramurabira hafi nibyo kubona Abdalla ariko arabikora abisubiramwo ariko arerekana yuko ntabikora kugira ngo aronke ubufasha bwa bikora kubera bikunda yipfuza no gufasha abandi nizere neza yuko hariho n'abandi bantu babirabira hafi babibona komsa azoronka amasponsoro nawe nyine azore hagira igihe abyitegurira ata atarinze gusaba ubufasha bw'abandi ko dusanzwe tubibona ku bandi bantu basanzwe bakomakomeye
urakoze cyane nuko rero muri iyo ntumbero kwegeranya urwaruka nk'uko wari uvuze neza kugira ngo nkaje mu zindi ngeso haratunganije inkino za basket hariya mu Ijabe aho ku kibuga cy'urunani zitunganijwe n'uwo nyine Abdalla twariko turavuga mugenzi wacu Joseph nyine akaba ariwe yaduteguriye n'iyo nkuru
mu ntumbero yo kuba hafi urwaruka muri ibihe by'uburuhuko ishyirahamwe ry'urwaruka rw'imvukira ryo mu Ijabe bifatanyije n'ishengero Holy Center bategwe kuri uyu wa gatanu ihiganwa ry'umupira w'amaboko basketball ku rwego rw'abahungu n'abigeme ihiganwa rikaba ryabereye ku kibuga cyo mu Ijabe aho ryatewe iteka namwe mu barongoye imigwi yo mu cyiciro cya mbere muri urwo rukino Hakizimana Abdalla umwe mu bakurikirana urwo rwaruka arashima ukuntu abantu babitavye akanashimira ababyeyi babaronyikira ubwo rwaruka
ikintu cya mbere tubona twuba twarungutse ni uko tubona aba bajene bari mu mavakansi barateye imbere nk'uko nawe muri ko murabibona bari kuba bakina match ziteye igomwe abantu baraje kubyita bari benshi kandi dukengurukira public ukuntu yabyitwayemo ni ibintu by'iteka no gushimira nyakubahwa Apotre Jean Paul kubona ariwe yashoboye kudufasha kuva mu ntango gushikana ndetse no ku musozo ni ibintu by'iteka ibintu twishimira cyane
Apotre Jean Paul arongoye ishengero Holy Center akaba nawe yafashije kugira ngo iryo higanwa ribe avuga ko ugwaruka ari Burundi bwecu ndetse iterambere ryose rihera mu gwaruka
ari cyambere gituma dushigira bikorwa nk'ibi nuko iterambere ryose rinini ya cyane rya barito rihera mu gwaruka kandi kugira ngo abantu bashobore gushika ku bintu binini iya mu bihe nk'ibi babuza gutakaza umwanya w'ibyiyumviro ukabokipa ubwo mu byo bakunda ntidushikira gusa basket ariho n'ibindi twagiko turashigikira hirya no hino hanyuma inyungu tuhakuramo ni imwe nuko bigeze kudufasha un jour bakatwakadira nicyo gituma twigeze kugera tugeze hanyuma inyungu dukuramo ni uko iyo igihugu gitekanye abantu bose bakamera neza kuko amahoro aca asasagara maze n'iterambere rikaba rinini cyane iyi ni inyungu dukuramo ni uko aba banyene nibo kazoza kejo burya nibazo bariko baratwara hirya no hino iyo umuntu umufashije ubunyene nashaka kuzofasha abandi kandi bakazogufasha maze gutera imbere ni bimwe nabyo bituma tufasha urugwaruka kugira ngo turabikunda kuko iyo ufashije nawe burya ugira umunezero si byiza kwigiza ikintu nk'abisangiza urakoze
abakobwa aho nk'umugwa wa sisters bari guhura n'umugwa rumuri mu gitondo cyo kuri uw'Imana mugabure rugukira ndwabaye umwe watsinzwe impaga kubera ngo ku rutonde rw'abakinyi bazanye hariko umukinyi atazwe novuga yuko nk'ubu vitaro iri kwirakinuka zabona bazanye umukinyi wa
Interstate bacha bakaze
bacha bafatira ibihano mu cyo gitondo rutabaye inyuma yaho haciye hagukino rwahuje umugwa wa SOS umugwa w'intwari niki muri handball je nasanze bwabo ni handball ryoshye kushinga nyinshi kwa rukino rubere igisho cyane hagati ya SOS n'intwari intwari akaba rero batsinze intwari rero batwara ibikombe byose batsinda inkino zose urumva mu igaba rya handball
bari fati
batsinda ibi yose
bari fati ya karere
ni Paris Saint-Germain
bari fati ya karere ahubwo rero ni barabe bado baraserukira Burundi naho babikore nk'uko babikora gahe wacu
ego hanyuma intwari rero akaba rero batsinze umugabo wa SOS mu mata 37 kuri 36 urumva ko bari begeranye
n'iki mugari difference ya manota make cyane
notari ni gusa n'iryo barutana hanyuma inyuma yaho haciye akina rero ukino rw'abakukuruke
bamuze
abawigeze akaba akinye abigeze ko bakinira umugabo wa muzinga harimo mbere n'usanzwe warongoye urukino rwa handball
ikintu twabarushije kwari gukosora defense cyane cyane mu gice cya kabiri twagiye kuruhuka baturisha ibitsindo bine ngo ikibazo twari twakibonye hari muri axe hagati hanyuma tuza turahindura defense tugira iyo bita karandwe bane inyuma babiri imbere bajya babiri bashaka kuramwo abari batugeramiye naho rero byaciye bihindukira abakunzi bacu sinavuga ngo twamenyereje nabi canke neza twamenyereje ibikombe igiheruka twe twagitwaye championnat national nitwe twayitwaye muri 2018 ubu rero twatwaye igikombe cyo kugurura championa rero twamenyereje intsinzi twamenyereje ibikombe
hanyuma ujejwe ibyo kumenyesha amakuru nawe mu ishyirahamwe rya handball nawe twaramubajije intumbero igituma batunganije izo nkino aca aratubwira muri tonkuru nziza ya link aca aratubwira yuko ari nkino batunganije kugira ngo zitangurire iganwa guca ritangura mbe naramubajije nimba bazi neza itariki iganwa rigiye gutangurira ko yavuze ati itariki tuzoyishinga ari uko tubwiye hamwe n'uko komite executive
tukicara
tukabiyaga mugabo ni vuba cyane nawe nyine tumutega biri
ni iganwa twayitunganije kugira ngo abakinnyi basubire mu kibuga haheze iminsi hari ikintu cya coronavirus twayise tumwaze de l'espérance kugira ngo habe coordination de joueurs kugira ngo champions zitangure bamaze kwitegura neza byagiye mu nzira byaratumbeye neza kubera muri komaraba muri kumacreb dufise yose yashe ya maiganwa ayo amakrebe icumi mu bahungu n'amakobwa ane mu bigeme ayo yose yagiye mu maiganwa kugira ngo ashyire ku rutugu tubona akajya gushimira perezida w'amakrebe bitabye kano kamo twabateye kugira ngo habe intumbero y'uko abakinnyi basubira kuronka amakobwa